Bruh.
It was at this moment that he knew he up.
Since hatuna nguvu, sisi hatuna nguvu yoyote, sisi hatuna uwezo.